Even if I see you, I still miss you. Oh Lord, you're my body killer. Minundu ninalishwa tamu kavanila. Nimepotezwa, nimetupa dira. Juhudi kunitafuta, wametoka bila. Oh dadari, nitakupa bata usile majani. Ujinenepe, navobingirika mviringo fulani. Unipendeze.